ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahamba cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho kwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho u Burundi bwongewe guterwa aho mu ijoro habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abateye nubwo bataramenyekana ibyo bikaba byabereye mu ntara ya Bubanza aho nyine benshi mu Barundi bari muri iyo ntara bari mu bwoba bukomeye cyane kubera amasase aremereye baraye bumva kandi bakavuga ko nubundi umutekano utameze neza kuko ibintu biriko birakorwa n'abajejwe umutekano mu ntara ya Bubanza birateye ubwoba kandi birerekana neza ko u Burundi geze ahatemba ibyo byose bikaza byongera ku bitero bimaze iminsi bikorwa na Red Tabara bigahitana abarundi batari bake benshi bakavuga ko impamvu Red Tabara iri kubona imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibitero ku butaka bw'u Burundi ari uko Red Tabara iri ko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi nk'uko umushiranganje wa mbere Gervain Irakobuca batazira na kugarika aherutse kubitangaza aho yavuze ko Red Tabara ibitero byayo bitashoboka mu gihe mu nzego z'umutekano no hataje mwikiho kandi hatajemwo abahemukira abahemuka kwibanga bigatuma bifatanya na Red Tabara ibiriko biratuma abarundi batari bake bahahonera ariko benshi bakemeza ko impamvu ibi bintu biriko biraba ari ukubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kurungika abana b'u Burundi muri Kongo aho abasirikare b'u Burundi bari gushirira muri Kongo mu ntambara iriko irabahuza na M23 ariko imbibi z'igihugu zikaba zitamuraba ibyo byose nyine bikaba biriko biratuma igihugu cy'u Burundi gikorwaho ibitero bikomeye cyane kandi benshi bakenemeza ko kubera ukuntu ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko atacu bushobora kumarira abarundi buri ko bararwanywa n'abatari bakendetse n'ababurimo akaba ariyo mpamvu mu nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bari ko barakorana bya hafi n'aba ibiriko biratuma abarwanyi batera u Burundi kandi bagasubirayo atamurwanyi n'umwe afashwe cyangwa yicwe ibitarigeze bibaho mateka y'u Burundi benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gusezererwa ku butegetsi kugira ngo igihugu kibone umutekano turaza kubigaruka ko mu donido ry'amakuru aho tuza kubabwira abakoze icyo gitero ndetse n'icyo bari bagamije ibyo byose nyine bikaba bibaye nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yagiriza u Rwanda ko arirwo ruha ubufasha kandi rukaba ruhaye indaro Red Tabara ariko iby'abarundi bakomeje kwamirira kure bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabafunda ibikarito mu maso kugira ngo bibagirwe ingorane ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi zatewe n'ubutegetsi bubi bwiwe kuko imyaka itatu irenga amaze ku butegetsi biraboneka neza ko amaze guta igihugu mu manga ikomeye cyane turazana kubabwira kandi ko hari umusirikare wakatiwe urwo gupfa nyuma yuko yakoze ibyaha bikomeye cyane by'intambara aho nyine bamukatiye igihano cyo gupfa nabyo nyine muraza kubikurikira muri makuru mumenye no umusirikare uwari we ndetse n'igihugu akomokamo turaza no kubabwira ko yandi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa muri seneri aho abaseneri bariko barafatwa umunsi ku munsi ibyo bikaba biriko biraba mu gihe himirije amatora aho nyine CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi riri gukora ibishoboka byose kugira ngo rikureho umugambwe seneri kuko umugambwe seneri byabonekaga neza ko ariwe ushobora gutsinda amatora yimirije imbere kuko abarundi batari bake bari bamaze gukunda seneri kandi bakabona ko agatorwasa ariwe uzaza gutabara abarundi kuko biboneka neza ko atamuntu numwe ukomoka muri CNDD-FDD ushobora gukiza igihugu kuko Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi abarundi batari bake bagiye mu mwizero bavuga ko yenda agiye guhindura ibintu ariko ibyo amaze kubakorera birerekana neza ko ko ubutegetsi bwiwe bwabaye bubi no gusumba ubutegetsi bw'umuhisi Pierre nkuru nziza ni byinshi rwabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wece ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no mbonesha kure usabwa gukanda kuri sabone chanke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirizwa nabyo Impahazwa umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura yaraye ahagaritse abanyezamu b'ingoro ya Seneri ku rwego rw'igihugu. Ejo haheze ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura Koloneli Eridefonse bivahagumye batazira swepa yari ku ngoro y'umugambwe Seneri ku rwego rw'igihugu kumutanga noru. Yahasanze umunyezamu w'iyo ngoro Miburo Paul hari kumwe n'uwundi munywanyi wa Seneri Potipoti Claude batazira mwarabu nta kosa na rimwe bakoze keretse kuba bari imbere y'iyo ngoro Koloneli bevahagumye aca arabahacacira burizwa imodoka y'igipolisi bajanwa mu gasho kuri Beseri aho niho baraye ijoro rya mbere ibyo bibaye mu gihe honorable agator rwasaheruka kwandikira umushiranganje Martin niteretse amumenyesha ikoraniro kaminuza rya Seneri ryari kuba ejo haheze mu ntumbero yo guheza injyane zimaze igihe zivugwa muri uwo mugambwe inyishu ya Martin niteretse yabaye iyo kubuza iryo koraniro abanywanyi ba Seneri bari bubashe iyo ngingo Umugambwe Seneri umaze umwaka urenga warabujijwe gukora igikorwa na kimwe ku butaka bw'u Burundi muri demokarasi y'ukuri leta ntivanga mu itunganywa ry'imigambwe birateye isoni kubona umugambwe utwara wiha ububasha bwo kubuza ibikorwa byose by'umugambwe ugira kabiri mu gihugu ibyo bisigura kwanka ku Burundi ihiganwa rya politiki ibyo koloneli Edefonse bivahagumye yaraye akoze biri mu murongo muremure wo gutsimbataza intwaro ya Ryogora duhure izo mpahazwa ntizirekurwe kuko ziriko zirazira ubusa kandi leta ya CNDD-FDD itange inyishu ku baseneri bariko barafatwa abandi bakicwa byose nyine bikozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba bari mu mugambwe Seneri kugira ngo bawufute ku butaka bw'u Burundi ariko benshi bakemeza ko ibyo bintu bitazigera bishoboka kandi benshi bakemeza ko CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu benshi baramaze iminsi bumirwa bakurikije amajambo ariko aravugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye aho noneho yavuze ko u Burundi ariyo Edeni bavuze akavugana andi majambo akomeye cyane yatwengeje abatari bake benshi bak baza koko niba Perezida Evariste Ndayishimiye imbwirwaruhamwe abwira abarundi n'abanyamahanga aba yayiteguriwe canke se niba aba yaborewe nk'uko benshi bakunze kubivuga kuko amazi iminsi avuga amajambo ateye ubwoba kandi ababaje adakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye u Burundi ko igihugu cyabo ariyo Edeni yanditswe muri Bibiliya asobanura impamvu bo batabyumva Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kubwira abarundi ko igihugu cyabo ariyo Edeni ivugwa mu gitabo cy'intangiriro na Ezekiyeli byo muri Bibiliya nibyo yavuze kuwa kabiri tariki ya 27 ukwezi kwa kabiri 2024 ubwo yari mu nama y'ubukerarugendo yabereye kuri Hotel Club Zirake Tanganyika i Bujumbura yavuze ko abarundi bafise igihugu cyiza ariko batabizi yasobanuriye abitabiriye iyo nama ko Noa yari yarubatse iyi nkuge mu Burundi ati ubwato inkuge bwa Noa uvurwa muri Bibiliya bwavuye i Burundi imvura yaguye yarimwo imiyaga myinshi umuyaga urabutwara hanyuma umwuzure wagiye kurangira bugeze muri Isiraheli mu itangiriro handitse ko umugezi utukura muri Edeni wigabanyemo indine irimo piso gure ndetse n'indi myinshi itandukanye ndashimira we iyo migezi yayise Rusizi Ruvubu Marangara n'Akanyaru avuga ko impamvu abarundi batabyemera ari uko abamarayika bafise inkota z'umuriro bahahisha yakomeje asobanura ko Burundi bukoze ku nyanja bitewe nuko amazi abuturukamo yisuka muri Pacifique abanje kunyura muri Tanganyika agakomereza mu ruzi rwa Rukunga narwo rugasuka mu rwa Congo agakomeza muri Atlantique Perezidanda yashimiye ahamya ko impamvu abanyamahanga bakunze gusura Burundi ari uko iki gihugu gifise umwihariko wabo. Hari naho yageze avuga ko Burundi ariyo ngobyi ya Edeni ati Burundi ni ingobyi ya Edeni igihe Imana yirukanaga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni yazanye inkota z'umuriro kugira ngo baharinde ntibazahasubire. Ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze benshi baratangaye bibaza koko niba amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye akunze gushikiriza aba yabanje kuyatekerezaho canke se aba yabanje kuyashakira kuyakorera ubushakashatsi. Benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye apfa guhuwagurika agaturagura amajambo yiboneye hanze kuko ibintu yavuze ntaho bihuriye n'ukuri kandi nta n'ubushakashatsi na buke yigeze akora kugira ngo ibyo bintu bimenyekane. Niko ababwiye ko tuza kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari kuvuga mu mutekano aho igisirikare cy'u Burundi cyaba cyongewe guterwa mu ntara ya Bubanza kikaba cyatewe n'abantu bataramenyekana aho humvikanye imbunda ziremereye ndetse n'amasase menshi cyane. Abanyagihugu bakaba bari mu bwoba bukomeye cyane kubera ukuntu umutekano wahungabanye ku butaka bw'u Burundi ariko byose bivuye ukungene Perezida Evariste Ndayishimiye yasambuye igisirikare cy'u Burundi agahitamo kwironkera amafaranga ahabwa na mugenzi we Kisekedi ariko umutekano w'abarundi n'ibyabo ukaba utamuraba akaba ariyo mpamvu Redita barakomeje ingufu ndetse n'indi mitwe bakaba ari gukorera ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi mu ntara y'Ububanza cyongeye kugabwaho ibitero biremereye muri iri joro ryakeye aho ibitero byari biremereye cyane. Imirwano yongeye kubura mu ntara ya Bubanza mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi. Ni ibitero byagabwe mu gihe cy'isaha za saa yine z'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira kuri uyu wo ku cyumweru tariki ya gatatu kwezi wa kabiri 2024 nk'uko bivugwa n'uko ibyo bitero byagabwe mu birindiro bya basirikare b'u Burundi biherereye mu bice bya Gihungwe zone Gihanga mu ntara ya Bubanza. Iyi nkuru tukaba tuyikesha ubutumwa bwanditswe butanzwe n'urubuga rwa King Umurundi rubicishije kuri X yahoze yitwa Twitter. Bavuze ko abaturage baturiye ibyo bice bya Gihungwe zone Gihanga batanze amakuru ko hari amapozisiyo y'igisirikare cy'u Burundi yagabweho ibitero biremereye kandi biteye ubwoba. Benshi mu basirikare b'u Burundi bakaba banahasize ubuzima. Ati urusaku rw'imbunda ziremereye n'izito zirimo kumvikana ahari ibirindiro by'ingabo z'u Burundi ku musozi wa Gihungwe. Uru rubuga ntirwavuze umutwe w'inyeshyamba wabagabye icyo gitero gusa bavuze ko habaye urugamba hagati y'abagwanyi n'abasirikare ba leta y'u Burundi. Mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 25 ukwezi kwa kabiri 2024 nibwo kandi humvikanye urusaku rw'imbunda ku mapozisiyo y'abasirikare b'u Burundi muri iyi ntara ya Bubanza. Iyo mirwano yabaye ku cyumweru yasize ihitanye abasirikare b'u Burundi bagera muri batandatu. Icyo gihe ho byavuzwe ko ari umutwe wa Reditabara wari wagabye icyo gitero. None ubu ngubu humvikanye izindi ntambara zikomeye cyane zabere n'ubundi mu ntara babanza muri komine Gihungwe aho naho haba hangiritse byinshi bitari bike ariko leta ikaba ifise ikimwaro ndetse ikaba yibaza uko noneho iri buze kubisigurira abarundi kubona Burundi buterwa mu cyumweru kimwe. Ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu byerekana ko umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko n'umushyiranganje wa mbere aherutse kubitangaza akavuga ko Reditabara ari abana b'Abarundi kandi akavuga ko Reditabara iri gukorana na bamwe mu nzego z'umutekano aho yitandukanije bikomeye na perezida w'igihugu cyabo wavuze ko Reditabara ikomoka mu Rwanda akavuga ko abatera u Burundi ari abanyarwanda ariko umushyiranganje we wa mbere yaje amuvuguruza avuga ko Reditabara ari abana b'u Burundi kandi ko abatera u Burundi bizwi kandi ko bari kubarakorana na bamwe mu nzego z'umutekano. Bari kwababwiye ko hari umusirikare wahakatiwe igihano cy'urupfu. Umusirikare wa FARDC mukuru uregwa icyaha cyo guhamba abantu ari bazima mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yakatiwe urwo gupfa. Urukiko rwa gisirikare rwo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwakatiye koloneli Gridongamati Paluku urwo gupfa. Ni ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri 2024 ruriya rukiko rwa gisirikare rwafashe umwanzuro wa nyuma wo guhana uriya musirikare ufite ipeti rya koloneli w'umugabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. rumuhamya ibyaha byo mu ntambara n'ubwicanyi ndengerabutungane. Ruriya rukiko ruvuga ko mu mwaka wa 2021 ko Colonel Domatista Paruku yahambiriye abarwanyi babiri bo mu mutwe wa APRC abahamba mu mcyobo yari yacukuye babona bose. Ubu bwicanyi bwamaganywe n'abantu benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanini abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko amabwiriza yo kwica yaturutse mu nzego zo hejuru. Uyu musirikare wakatiwe igihano cy'urupfu yari asanzwe ari umuyobozi wa kabiri ushinzwe ibikorwa by'ingabo za regime y'ibihumbi bitatu magana ane na cumi ifite icyicaro muri centre ya Masisi mu izoni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urukiko rwacukuye imirambo yabishwe n'uwo musirikare mukuru hagamijwe iperereza nyuma y'abaza gushingurwa mu cyubahiro. Igihano cy'urupfu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo gitangwa n'inkiko ntabwo gishirwa mu bikorwa, ahubwo wagihawe afungwa ubuzima bwiwe bwose.